sleeping. We could talk a lot or sit in silence. Watching city movies, getting high and laughing about nothing much at all. And that's cool with me. Losing control, but I like it. What you done to me, done to me. You got a hold on my psyche, and that's alright with me. I don't know what's happening. Lately I've been summoning in myself. I'm spending all my time on somebody else. I'm feeling all these feelings I don't understand. You're the one good thing I ain't questioning. Like, you're the one good thing I ain't questioning. Like, ooh, if I knew that it would kill me, I would still be here a thousand times over. Yeah, if that's the consequence of loving you, then I will fall without a parachute. Da 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 da